Welcome to my FANS Wethu TV. It's the NetBank Cup. Mamelodi Sundowns 6, La Masia 1. I'm joined by Bo. I'm not sure.
Sundowns ngenye team awuthami mina angifuni ukutshela manga idlalile today
true
yeah idlalile but ukudlala kwayo uma ungabheka
yeah
kunama mistake amabhaya
yeah
esiwayenzayo
sure
masingathola ama team a grand
yeah
bangahle basiphanish
yini lawo ma mistake
ungabheka kunama bhola esiwaluzayo ne
yeah
siwaluza suku target in the middle of the park phambi kwe 18 yala majita
sure
sifuna ukulinoka bese lisilahlekele outa
yeah.
And lasi luza khona lingozi
lento
lo masingayithatha sinayo kuma league games
yeah.
Singasikhawata o ema teamini laso wabona ukuthi we understand
yeah.
So bona abadlalile 6-1 ayimani ishayo na noma ngabe ngibani bakhona ama team adlala nama team amancane kodwa bayahluleka ukukora amagoli awu 6
imabla ama team
no maro yakwazi thina ngifuna ukukutshela nge Sundowns ngikhuluma nge Sundowns bekudlala i Sundowns
yeah
you understand
yeah.
Bekudlala ama defending champion we league
straight.
So ngifuna ukukutshela ukuthi i Sundowns kulama team amancane awuthami
yeah
iyazimisela even though iyenza ama mistake but iyazimisela ayifani namanye ama team ukuthi astruggleisha ukudla ama team amancane ukhumbule ukuthi
ngiyathola
kunabo power line bengibashaya uma 24
yo
kunama team man abo aces
yeah.
Abadla kuma finals abo mbombela ngengahlangana nabo
washaya kwasani
yeah so into engakutshela yona
yeah.
Ileyo nje ukuthi Sundowns ungayiniki i team encane
ngiyakuthola uyaphanisha
iyakhona ukuthi ya bazimisele then bakhona ukwini game
man of the match bekubani njaya
esibaningi amajita adlala grand man yabona le ntwana egcoba jersey number 9
yeah
ubheke no Surino
Castone
yeah udlalile nento engikhazile uzungu man uzungu ngichazile because uma ungabheka akusho umuntu adlala kule position bekadlala kiyo
sure
but usuke wayidlala umangeni wadlala i center back
true
but udlale kamnandi ku center back
top
udlale kamnandi ngifuna ukukutshela manga beka wina amabhola bekazi ukuthi maqedwe kwini ibhola wenzani
yeah
so iyajabulisa lento the way ba rotate ngakhona for abadlali uma ungabheka abadlali abaningi nalentwana beidlala right back ebuya ku cheaper baningi majita aqala ama layer engiwabo namhlanje ama game wabo ku Sundowns namhlanje so kusho kona ukuthi yeah kusho kona ukuthi no bayazama ukuthi ba rotate la majita adlale because le game le akusi game ukuthi bese ngathi mhlambe lesinga iluza angifuni ukutshela manje for Sundowns abe singeke siluze
noma
we understand
aw yes
and la majita ngikutshela ngawo ukuthi bangene la akusi majita ukuthi njengoba ngizwa abantu bathu kune 18 B teams ayikho lento le
prior
la majita adlala la majita adlala ku first team
wonke
the more uzothi wena la majita lawa EP team or C team which means u disrespect abadlali be Sundowns.
Yeah.
You understand?
Yeah.
La majita lawo badlali be Sundowns.
Bonke
badlali bonke.
Yeah.
Akuna uthi lo udlala kuphi? Badlali be Sundowns.
Ngiyathola.
Yeah. So badlalile Brian. Yinto engayisho.
Wonke amajita so akuna 18 B team wonke amajita amnandi.
Team thina Brian. Just u rotate kwe badlali you understand? I team kumele ukuthi we rotate. Njengamanje angisho bona abanye babuye kudlala AFCON bakhathele ngena lawo.
Baphumuze.
You understand? But good but uma lose game uzothi ngoba ubani bekangekho ubani bekangekho. Ha badlali be Sundowns bonke laba lawo.
Yeah. INetBank Cup yayithatha bobo. 7 million for i team, 5 million for abalandeli.
Manje ngifuna ukutshela manga. Abantu bonile ukuthi badelela lo. Ngithatha kwasani manje.
Everything.
Ah manje ngithatha INetBank yathatha uThemba.
Uyayithatha INetBank.
Ufuna ukutshela manje. Hayi because hayi because ngoba ngiyidlala aba 6.
Le
6 bengamelanga abadliwe 6.
Sure.
Bekumele badliwe more than 6.
Yeah.
Mina into engizokutshela yona INetBank ngiyayithatha.
This season.
And ungabheka ngathi thina ama team ama khrudi ne.
Yeah.
Sithosele izincane lezi.
Yeah.
Bakhona bazokhala uThemba. Bakhona bazokhala
bese. Yabona ngawo mawenza kanje.
Mamela ngiyatshela.
Ngithi
bakhona.
Ushiyamtesa. ukuthi bakhona bazokhala
kuma team abobani uca ukuthi onke uca ukuthi onke la team azowina la team amancane wena kuya ngawe uyazi ukuthi netbank inomlando awuthatha
yeah
inomlando na team amancane most of the time ama team amancane ilabonisa khona ukhona kula ma team angathi mhlambe adlala kubo DSTV yang understand
yeah yibo abaphakama
so mina ngikutshela wena ukuthi ngiyayithatha
i-netbank
ngiyayithatha angifuni ukushiya next because kunabanye bazitshela ukuthi mabathatha ama cup ngithatha i-league ngathi angenzanga niks ibaleki kakhulu e-cup
uthatha
uma ungangizwa nje ngeke ngatshela ngathi angincanya le-cup
ngoba
khona esinye isitha sihamba slice ID
bonafuna ukumtshela
beka la papa wabo bengafuni ukukhuluma
hayi
ukuthi no yazi bengafuni nje ukuthi ngikhulume because uzophisa too much mara sengiyakutshela manje
ukuthi ayithathi netbank
ngithatha
manje 25 minutes ungayenzani bubu
5m
yo 5m ndanga yo bubu
athi mangifuna ukutshela manje
yo bubu
uzocabanga icala uthamba
uzocabanga ukutshela next time
hayi uzocabanga uthamba because lento ukuthi umuntu uzokutshela ukuthi ngizonceda ubani kwenzakaleni abakhuluma because abantu bazibonela ama camera nani but kunedingi imali inedingi esibhaya
yeah
inedingi esibhaya uthamba ngifuna ukutshela
angeke uncede wena
khona la unganceda khona uthamba
yeah
khona la unganceda khona angeke uhlale bathu uncede into but sengikhulumela lento ukuthi umuntu uzakutshela ukuthi angizathatha le mali ngiyenzeni
hey nokanye abantu bathi lokhu nalokhu bayopha imali yonke baphisane ngayo
banamanga uthamba banamanga mara into ewane engabanceda ngayo bakhona engabanceda uthamba hlekani
waka uchali pondo
uchali
banamanga
no serious asiye uchali lokho uchali speaker uthamba mina ukhuluma nawe mara bakhona engabanceda
ngiyakujola
yeah especially indaba ze football ngiyathanda ibhola uthamba
yeah ngiyakwazi
njengalama team astruggle ishayo especially ukuthenga abadlali ngiyacabanga mhlawumbe abanye benganceda man
lapho
i-MA1 inyana man yabona unceda ama team no ama team astruggle ishayo no for ama team asekhasa uthamba
la iso yethu
no ekhasi
the chiefs pirates swallow
ha labo banemali labo ungakhuluma ngalo labo banemali ngikhuluma ngama team asadlala mhlambe ku amesha 11
ya
yho ama team mhlambe ngawanceda lo laba laba nemali ungakhuluma ngawo laba padela abadlali boma 1 million yanga
hey ndoda
yeah but ayina bufakazi
yeah
basho laba padela but asina bufakazi
prove uphi
ha asazi bra but baba padela bona so asazi
mara ngathi awuthembi kanye
hey uthami yangidoubtisa man because you fail to buy umdlalo umdingayo but ukhona ukubhadela umdlalo imali engaka
kanjani
sometimes nami ngasazi
yeah mara nami neyaya hey
mara ngikhulumi ngabantu phela ngikhuluma ngama team akhona ku PSL ungabe nawe usungitshela ukuthi ngishobo
hayi bazozazi
yeah
ngiyabonga nje
ngoba ngifuna ukubuza
eh hayi activity ushayile for 5 minutes
ngishayile thatha angengihlale ngishaye
uvula iaccount ye netbank
kudala ngakwenza lokho thatha
netbankcap.co.za
kudala ngakwenza
register
but kune question ngifuna ukuyibuza
yini le question manje
ngicela ungibuzele ne
yeah
kwabantu
yeah
abaziyo
yeah
ukuthi kahle lapha ku downs ne
yeah
ubani umuntu oyenza lento ibe ngalendlela lengakhona because yazi
yeah
kunembuze engibuzwa yona yabantu
ithi
ukuthi njengamanje
yeah
kunamahlebezi ukuthi uManqoba ngahlavaye ucoach yabantu
Mngqithi
yeah noma sisizwa nje ngemedia phela imedia yazi ukuthi kunabantu abathengela abadlali bathengela abo coach but at the end of the day singababoni bavela ithimini bakhona lapho
abathengelwe
yabantu so nginombuzo mina ngalento le ukuthi uyakhumbula ukuthi uma kusakhocha ucoach Pizzo la Sundowns
Musimane
bebasitshela ukuthi no the person who's behind all this
is
no bebangasho but ile ntwana bayibiza ngentwana bathi ile ntwana ucoach Roland
oh yeah yeah
but ile ntwana iblind le uPizzo kakhona ucoach yabo
yeah
okay kwahamba kwisikhathi uPizzo wasayina ucoach ofana noManqoba waza wazo join iSundowns about 3
okay
bebam assist about 2 if ukhumbula kahle
yeah
uRoland waveli offer kubhakaniya wavaya uma vaya basala about 2 bathi uma basala bathi no umuntu online la ku Sundowns uManqoba
yeah
uPizzo kakhona lo coach
sure
okay sakuvuma lo njengoba singama Sundowns sina sivuma yonke into ngisho
ngiyathola
wavaya uRoland
yeah
coach Roland waya ku Pirates wafika ku Pirates izinto zangahambi kahle
kwabhedi
i Pirates yamvayisa yamisa uphi yamikisa ku
Chipa
yeah
Chipa yeah
i Chipa yafika yamxosha samlanda anga namsebenzi
back
kwayena no Roland no Manqoba makhumbula kahle
yeah
bekabuya kuchipa. Wasuka amaZulu uya kuchipa. Kuchipa ukhoche I think 2 or 3 games. Uchipa wamgqosha.
Apayizele.
Wapayizisele.
Yeah.
Sundowns yamlanda.
Sure.
Weza wazokhocha ku Sundowns.
Yeah.
Nayo rula no apayizisele ku Sundowns yamlanda wabu.
Yamqoqa.
Okay, uma afika.
Yeah.
Baqala baba unga baba u2.
Sure.
Pizza wavaya kwaLando Steve. Steve wafika. Mamela ukuthi bathini?
Bathi
kanti kahle kahle bafuna ukukhula nini? Abo abokompela nabo nabo Mngqithi.
Yeah.
Baloko babhizi bahlezi ku Sundowns. Why bangahambi bayofaceana nama challenges outside?
Ma team wabo.
Abantu abanomona outside.
Yeah.
Nangu Steve. Okunye ngahle ngithi ubamamele laba bamamelayo ukuthi avaye.
Yeah.
Ukuphi namhlanje? Akana
job. Angimboni.
Yeah, understand. Isolos no. Manje bahlukene banesolos.
Oba sebamiyekile.
Bamiyekile. Ngikhuluma nawe so u Steve akana team. So now ngibanje u coach Mngqithi bafuna ukumvayisa angeke bamkhone outtime because naye ukhomphela ubuya khona lapha mina ngikhumbula besise emabhida bashawa i Free State Stars waphuma kanzima nge 2-1 ku Nedbank Cup wabuya la FNB bashaya amaZulu I think boma 3-0
sure
waphuma nakhona ngekho mnandi so naye uRuland uDiding
uManqoba
net bafuna ukumbhayisa outtime kunabanye abantu bathanda ukumosha into egrand.
Va.
Le nto iSundowns iyiphekayo, ayisiphekeli yona. Iphekela necountry.
Yonke.
Because noma ungabheka, uma ngabe uyalandelela ibhola,
sure.
Icountry benefita manje.
From?
Sundowns.
iSundowns.
Yeah. So, bafuna ukuyimosha le nto. Enhle kubafuna ukubona ukuthi uRuland uzokhona ukuyimela le nto ayiwani. But mina ngithi kuwe, iSundowns bram, ungabathatha babonke. Bonke nabo Rulani ungabathatha iSundowns ihamba iyochasha abanye abantu. Lento ikhona ku Sundowns. Ayi ukuthi lento iza nomuntu.
Yeah.
Bayithola ikhona ku Sundowns. That's why nalabadlali ungabathatha bonke uthathe iDiring. iCPD uhambe nayo.
Yeah.
But ukusala iSundowns izochubeka idlala. Bahambe bonke abadlali but iSundowns izochubeka idlala. Besine idlala lapha ku Sundowns. Besinabo mphela bahamba.
Abukama mphela.
Sinabo Pelembe. Besinabadlali mana uthanda
yeah.
But bavayile Sundowns yaqhubeka yabo.
Samile.
Yeah, understand.
Yeah.
So ngifuna ukubatshela ukuthi abayeke ukumosha into egrand
ekho. Yeah.
Into my right. Why kumele nimoshe?
Why?
Yeah, understand.
Why?
So manje into engizokutshela yona
yeah.
Ukuthi imedia ayidlale le ndima ayidlalayo ukuthi ifuna ukubavayisa la bavayisayo. But iSundowns izochubeka kube iSundowns uthanda.
Lento ikhona.
Lento ikhona kuSundowns. Iculture yethu.
Yeah.
Akuthi but now manje ngakusayina wena ngikufakela lapha kuSundowns.
Mina.
Wena.
Ngemali.
Uzoba mnandi. Ah wena awena ulesi wena.
Ngilesi.
Wena mhlawumbe iprize yakho ifana nabo two breeze musu.
Imalini le?
Ay angazi ukuthi ngabe imali but wena.
Yo, bayi kalexayina vele.
Nasengiyazi noma ngakusayina.
Yeah.
Ungafiki wenze kahle
Sundowns. I 50 what why?
We understand. Ngoba kuna lento ekhona lapha Sundowns ukuthi noma ungafika but uzofika
wenzeni inyoka
inyoka
bathi inyoka awutheka bathi inyoka
yaza botaki
bathi inyoka
that's the problem uthi inyoka abaqala usho lokho wathi president umathenga le team but akahamba yobuza abo Dr. Ivan Khosa nabo Dr. Kaiser Mtaung ukuthi imali idlala ibhola
yeah
akuzange kuphele isikhathi nje but hayi imali iyenza ukuthi Sundowns ibe so
yeah
manje bayijikile bathi nyoka uyabona
yeah,
asinkinga
yeah.
Nale nyoka uma bayidinga abasitshele sizobapha yona le nyoka
ngiba na
sizobapha yona asina problem
ngithi naye
eh angisho nababambe bothenge yabo ke angisho nathi
nyoka yeah.
Abambe bothenge yabo bahlulwa yini
ayangazi nje yabo
yeah so mina ngifuna ukukutshela
ukuthi mibatshele ukuthi ithengiswa kuphi
uDark Brian manje wena
yeah.
Mawungaphumelela
yeah.
Bazokubeka amabala uthi
bathi nyoka
bazobeka amabala bazokutshela ukuthi uthwele uyangunderstand
ngiyathola ayiva
so yazi ukuthi ipola limnandi ngale ndlela leyo
yeah.
So asimukele manje mabathi nyoka siyamukela uthi ama ikinto yeah. Wrong abayisingathi bayisho no, it's fine inyoka inyoka
sidlala
nenyoka siyajabula siyajabulisa le nyoka angisho siyawina
ayiva
eh siyawina bheka manje lento
sesithatha kuse
simthatha le Nedbank babona ukuthi le nyoka iyasebenza
ngamampela
yeah sifuna ukuyithatha babona ukuthi le nyoka iyasebenza
njaya yami ngibonile
ngibonga mina.